Moni ndine Jack. Ndiye, lero tikwere somalele, tikambe nkani ya ndeke. Kani hii ndango idziwa kumene, sinima idziwa hii, ndango kumana nayo. Nde, taringa nija kumwa, ndijo jirajo, tientijeze. Kani yake, inachirika mchaka ja 2018, mu March, pa 12 March 2018. Nde, zinapezeka kuti ndeke, imachokira ku Bangladeshi, ku Sajalal International Airport, ku Dhaka. Imapita ku Tribhuvan International Airport ku Kathmandu ku Nepal. Ndege inayonena kuti imaenda enda jonjo inali ya regular imaenda ka follow pa week. Eti kuti ipita uku ipita uku ipita uku ipita uku. Anthu anaye zolowera ina ndege ingono amecho kuti US Bangla Airlines. Eti nde inali ya ingono tsiku limene yo inatenga anthu 71 passenger airline koma yotenga anthu 71. Mapilot yake Oyamba anali amene anali captain anali Abid Sultan anaendeza ka 52 pamene first pilot anali nsikana dzina lake Pritula Rashid anaendeza ka 25 analoonena kuti wangokhonza kumene maiso kanali koyamba kuendesa ndege yochokera ku Bangladesh kupita ku Kathmandu ne zinazoona kuti amamudalira captain iyo chiri chose kuti kune kuti ampanga direct kuti upanga bwanji 40 years na izachirendo za nyuwani. Nde ananyamuka bwino bwino anthose pamodzi ma passengers ndi crew analipo 71. Ananyamuka flight yake siuti nayo itali kwambiri inaenda koma ali mmalere analandira message kuchoka ku air traffic control kuwauza kunena kuti ndikodzadza kwambiri ku airport nde awapempha kunena kuti adigire pangono kusonza kuti angukanga tangozungulira mwambamo akayandikira akafika kuti asathamangire kutera mpaka na wapange clear kunena kuti yai ndege zomwe zinali pansipo zatani zasuntha akhoza kutera chifukwa chino kuti airport yake inali busy kwambiri akuti sizachirendo zimachitika chitika nthawi zinamakuza kuti dikirani airport ya dzadza mpaka na ndege zikasuntha ndiane nakuti mutani mutere ndiye anapezeka kuti achada anakonzekera kunena kuti okay tikakafika pakuti tikapanga zonena kuti tirani tikapanga zodikira kuti atipatse clearance kuti tikatere ndanapeza kuti afika dipamene pacha koma atafika anapeza kuti alandira report ina kuchoka kwa air traffic control kwauza kuti mukhoza kutera nthawi yomweyo osatiso kuti adikire koma anauza kuti mutere mupite pa runway 02 nde kaya pilot sana mvesese ananotoke tukupita kukatera pa runway 20 nde air traffic control ananoti yai tanina kuti 02 osati 20 panaiso runway ina 20 nde panali ina 02 pa 20 panali pali ndege zina pamene panali clear panali pa 02 nde pilot amene amaendesa anali nsika na uja Pritula koma anapezeka kuti captain anatenga nkuma yankhula ndi yeyo kuna kuti aye chabwino tukatera kenako anapezeka kuti akufika koma anapezeka kuti palibepo malo otera ndina kangari ya bwiriraso mwamba panaka ngati kuti panalibe kumvana mwino mwino pakati pa air traffic control ndi a pilot
as it descend to 1,500 feet do you see a speed to minimum clean
descend to 1,500 and you see to minimum clean pass at 211
at 211 confirm holding over gura
negative sir we are to 3
as a continue approach sir continue approach
continue approach Bangladesh 211. Kathmandu, Bangladesh 211, final runway 02.
Bangladesh 211, tower, wind 230 degrees 8 knots, sailing component 7 knots, on the 02, continue approach.
Continue approach Bangladesh 211.
Bangladesh 211, wind 220 degrees 7 knots, sailing component 6 knots, on the 02, clear to land.
Clear to land, Bangladesh 211.
Bangladesh 211, tower.
Go ahead, ma'am.
Go ahead, ma'am.
Bangladesh 211, you are given landing clearance to runway 02.
Affirmative, ma'am.
You are going towards runway 20.
Runway 22. To runway 02.
Okay, Bangladesh 211, runway 20, clear to land. Bangladesh 211, Kathmandu, Char.
Go ahead.
Bangladesh 211 request an intercept.
I would like to line up 02.
Bangladesh 211 and confirm your VFR.
Affirmative.
Bangladesh Air 211, join the right downwind runway 20.
Copy.
Person, right downwind runway 02, break. Buddha 282, descend to circuit altitude, runway 02, clear to land.
Runway 02, clear to land, descend to circuit altitude, Buddha 282.
And Bangladesh Air 212, traffic final at runway 02 at 2 miles, if feasible, report sighting.
Copy, sir. We'll be approaching runway 02.
Confirm you are tracking towards runway 20.
Affirmative.
Joint left, right, downwind, runway 02. I say again, Bangladesh Air 212, traffic is at final, runway 02, landing for runway 02.
Copy, sir.
Advise, Buddha 282.
Buddha 282, go ahead.
Confirm clear to land, runway 02.
Buddha 282, above runway 02, clear to land.
02, clear to land, Buddha 282.
Bangladesh Air 211, I say again, do not proceed towards runway 20. Clear to hold at your present position.
Anabizodi anakanga tazungulira kamodzi nkudzabwereranso pilot nkunena kuti akukatera koma amata akukatera pa 2020 ndachatiya pa 20 ai mukatere pa 02 nde akuti anabizo kuti asokoneza chifukwa choti ndege inalionena kuti anaikonza kuti ikhale pa hold kenako auzota atere ndipo funa kuti atere sana yangane kuti sana tsitse landing gear. Pilot ananena kuti ndine kuti captain ananena kuti ndatsitsa landing gear koma analata la kuitsa sana tsitsa landing gear imene anali matera right ngasika matera mafikira matera lacha koma sana tsitsa matera ndendegeja inazungulira kuzungulira kena ku anthu anayiona ndegeja ikubwera koma imapita pa 20 simapita pa 02 nde waya traffic kuti analota mukupita kola kuika mukupita ku 20 tanena kuti mupite ku 02 captain nkumayanka kuti yeye ndo kupita ku 02 koma anala kupita ku 20 waya traffic ndo akuti ya mukupita kola kuika nkuna kuti okay tuchita cancel musachite solandi bwererani mwamba koma ujana latatsika kale kwambiri komanso amakhanga ti sakumva zomwe akumuza ya waya traffic control komanso ndege nayi tamba kuwapatsa mawarning kunena kuti kupanga sinki kwezani mwamba kwezani mwamba ndi anaichosa pa autopilot kuti ayiendese okha kena kondegeja kuzakhanga ti kutsika nda anthu ena anayi ndi makamera amajambula zomwe zimachitika inabwera ndegeja ngati kuti ikatera koma panseuso panali ndege ina inakhotera kumbali ina kupeza kuti ikupita kuti ikukatera kumalo onena kuti kulibe nseu pamene ikufika pansi captain kuzazindikira kuti hi sindinatsitse matera aja landing gear ndikuyesera kuti atsitse landing gear koma inali too late ndege inafika kale pansi ndikukhukhuluzika pansi paja ndikupeza kuti yaphulika chifukwa choti kumene inapita kuso inakamenya chifensi kunali chifensi kutsogoloko inaphulika inapezeka kuti inafika mene magwa inafika mbali ya kumanzereko nde impact yomenya pansi kumanzereko ndikuphulika anthu amene anali kumanzereko sanarani anapya anafera pomwepo koma somehow anthu 20 anapulumuka anatuluka mwa moyo koma anavulala kwambiri ndi captain yemwe anapeza kuti anatuluka mwa moyo koma captain anamwalira the next day anantulusa mwa moyo anamwalira the next day nde anayamba kuchita investigate kuti chapangisa ngozi yenjeni ndi chani nde anapeza black box ija imene ili recorder ngoamba kumvesera zomwe zimachitika mujani zimachitika mundege akumvesera anapeza kuti kuyambira pamene ndege inanyamuka kuchoka ku Bangladesh captain anayamba kuyankhula amayankhula ndi mtsikana uja Prithula akuyankhula kumadandaula pamene paja kuti munthu wina wake amamunena captain iyo atamamunena kugwira naye ntchito so pilot wina kuti yeyo si pilot wabwino ndi atanayamba kudandaula pamene paja yeye nakundinena chimene akundinenera ine sindikuziwa anthu ndi oyipa afuna ndichosese ntchito ine ati wangu dandaula ati mpakanakena a captain kuyamba kulira so mtsikana uja ndamena amayendesa afuna kuendesa koma amampanga distract ati njira yose komanso ati a captain anala kusuta foja mayankhula kumasuta foja uko ati ayambe kulira akamaliza kulira ayambe kuyetsemula pamene paja njira yose akuti a captain akungolira nkumakamba kuti ineyo anthu achifa chani akuma ndipanga zimenezi ineyo anthu nkufika pamalo paja ati auza kuti muchite hold anakonza zoti achita hold koma ngakhale anauza choncho captain sanasiye kuyankhula kumango kwiri nkula pamene paja kudandaula kuti akandichosa ntchito ineye ndiye ndikayamba ntchito kuti mwina ntchito ndingosiya ndekha mwina ndingotani munja kwa uzanira kuti mukatere pa 02 iye ujama mva 20 20. Chifuwa chone uta mangulungulula, mangoyankula, saa masia kulungulula. Ulavomire kuto kecha bwino, ama biti tiza benkani za gezija. Mkuma musokoneza ndani, pritula uja. Mwamoda mpange guide, kunina kuti ujide landi titere titere. Nde chifuwa chote waja mangu sokoneza zo yankula, ana baso mkuma sokoneza ndani ya traffic control umwe. Chifuwa chote ya traffic control saa mazivesetza. Kuti captain ushiti kandi chani. Nde analungulula pamene paja nkona olusama madziwa maona ngati kuti watulusa mateyala pamene mateyala sana tulusi. Foira anali akungolongolola akungoyankhula akungotani mpaka nakufika pukatani pokapanga ngozi. Ngozi yoneyo ndi sima yenera kuchitika anthu nkupeza kuti amwalira zinzoti kuti sizimayenera kuchitika. Nde anayesera kuchita check background ya pilot. Akuchita check background ya pilot anapeza kuti ankagwira ntchito mu ame. Ankaendesa so ndege mu ame. Koma ana muchosa ntchito mu 1993 chifukwa cha depression. Depression yake imachita affect ntchito yake kuendesa ndege. Ndana ni adino uyusa angamaendesa ndege akuza kupangisa ngozi nkunchosa ntchito. Mbamena amadabwa kuti chifukwa chani US Bangla Airlines sana tani sana pange cheki background yake kuti aone kuti munthu uyu akuyenera kuendesa ndege. So zoti munthu amene amamudandaula mu ndege amalira kuti ye munthu akundinena kuti maendesedwe anga si abwino. Munthu yoso sankala kuitsai. Nde inali ngozi yonena kuti mwina ikanachitika avoid akanakhala kuti anachita check background yake nkuona kuna kuti anayi munthu one kuti sanali stable. Koma anapezeka kuti basi zinatani zinachitika choncho nkupangika ngozi. Koma anthu ena anatani, anthu ena anapulumuka, anavulala kwambiri koma anapulumuka ndithu. Pamene anthu 50 ndamene anatani anamwalira. Imene ende ndi nkhani ya US Bangla Airlines. Imene inaphulika pa 12 March 2018. Zikomwambiri.